bolo.
Tenti yofira imene ili kumanja kwangaku ndikumene kuna kukhale anamfeda onse. Tenti ya green imene ili kumanzere kwangaku ndipamene pakhale akwaya. Tenti imene ili kumbuyo kwanga kumanzere ndipamene pakhale ansembe onse. Tenti ya white imene ili kumanja kwanga imene yangana kumadzulo ndikumene kukhale masistere onse. Chonde tieni tisunge mawu amene tapatsidwa awa nga amene tikuyenera kukhala. Azimayi onse amene anyamula nkhata akhala pafupi ndi manda apo. Tiyeni azimayi tisachinge njira pamenepo ndi pamene ambuye adutse kuti afike malo ano. Chonde chonde. Tikoza kumakakhala kumbuyo kwa manda uko ndime tikoza kukhala ndithu kuyang'ana kumene kukhale ambuye kuno.
Sonny
kumanda ndikandeka tsalani kumanda ndikandeka tsalani ukakale mundikonda tsalani akuye ndikonda tsalani kumanda ndikandeka tsalani kumanda ndikandeka tsalani
Thank you. Oh, Thank you.
Mama,
ziri motere ambe kutiyalira libanja kwenye kwemira makoro amaremu brother Jean Fora Toro akachoka yuo pabwira late council atsokoreri yatu pakidasi zirevo kumaso ina mayo amene akhala kuimira Saint Charles Wanga Chezi Parish akachoka yuo pabwira oimirira Aurim Amrim ndi Adiko awa atsapana ndamene akuimirira community ya St. Charles Wanga Chezi Parish komanso amene akuimirira office ya vocation promotion a missionaries of Africa kumapeto akuru achipani cha missionaries of Africa South African province komanso kuno Malawi Father Christian Murenga ndi Father Yos abwiranso kuzara nkata kumapeto kwenikweni Africa General Monsignor Vincent Mwakawa atzaraso nkata kuimirira ambuye akepiskopi panthawi ino banja limene likuimirira makolo amaremu brother wathu tayari nkata yawo banja limene likuimirira makolo amaremu brother Jean Fora Toro St. Charles Wanga, Chezi Parish amena kuimira wachinyamata komanso atilitonse tibwire tiare kata zatu preite kanso Teresa Murenga, a Teresa and Sisters, kuimirira Aurim, komanso Brother Dixon, Amaris Brothers, kuimirira Amrim, kipempeso Father Francis Songhani, kuimirira Ansembe Onse, pamodzi ndi Ansembe Achibadwiri, Wirani, Mutsare, Nkatozam, Aurim, Amrim, Adiko.
Oh, my God.
Urbano Tipenhe, Father Alfred, Father Thomas Puya, Father Marcelino, Comaso, Brother Grigore, Abuire Azare Songhata, Kuimida Community Yachezi, St. Charles Wanga, Imene Amakala, Marimo Brother Watu, Comaso, Office Yuranga na Nazama Itanide, Chivanja Missionaries of Africa, Father Alfred, Father Thomas, Father Marcelino, Brother Grigore. Christian Mulenga, Comaso, Father Jos van Boxtel, Kuimira as provincial, Akuashvani, South African province, Comaso of Malawi, Father Christian Mulenga, Father John Jos van Boxtel, Wirani, Mwari Katasam.
Brother Jantoro,
kuchikondwerero chakumamba tikupe mpari kuti mvere
amwe muchisoni
mbare vatwa daretsedwa madza obatizo ndikudzodzedwa ndi mzimu woyera kumulani kuti akhale limodzi ndi oyera onse tikupe mpari kuti mvere
amwe muchisoni
mbare wathu uyu amene ankaonera thupi ndi magazi anu mpatseni malo pa phwando lanu mu ufumu wanu kumwamba tikupe mphani kuti mvere
ambuye mchitulesoni
titonthozeni tonsefe pa imfa ya brada wathu lulani kuti chikhulupiriro chathu chitilimbitse ndiponso moyo wosatha ukhale chiyembekezo chathu tikupe mphani kuti mvere
ambuye mchitulesoni
kuyembekeza kudza kwa ufumu wa mulungu chitipemphere Atate athu muli mmwamba dzina lanu liyeresedwe ufumu wanu utse kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano mutipatse ife lero chake cha chilero mutikhulupire ifenso chimazathu monga ifenso takupyatani yathu musatisiyefe mchinyengo munkhulupetse pansoyi tipemphere Mungu wakwera konse ndi wamphamvu zonse landirani upemphero wathuwa amene tikuperekera mtumiki wanu brother Jan Toro kusawerengere zofoka zake popeza kuti mu mtima mwake ankafunitsitsa kuchita kufuna kwanu chikhudo chake chidamayanjanitsa ndi anthu anu pa dziko lapansi pano choncho lolani kuti chifundo chanu chimuyanjanitse ndi anjelo anu kumwamba tikupempha zimenezi kudzera mwa Yesu Khristu ambuye athu
Amen.
Ambuye akhale nanu akudalitseni mu mphamvu zonse Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera
Amen.
Maloma ambuye ake episkopi tikupitiliza kutokoza a provincial a missions of Africa kuchokera South Africa komanso tikutokoza a provincial kuno ku Malawi komanso tikutokoza kokosakosa abambo Joseph ndi a Kristo onse aku Don Bosco Parish amene inakwana nthawi yoti mutumikire pa dongoso limeneli kumadzipereka kwambiri mutalandira uthenga umenewu ndi mwagwira ntchito zomwe kwambiri pa zonse zimene mwachita chimodzimodzinso parisha kuno ku Likuni zomwe kwambiri pogwirizana ndi a Don Bosco pa zonse komanso parisha kuchezi abambo fumu ndatsogolo lonse kumeneku zomwe kwambiri pacha zonse pa maliro a brada wathuyo ansembe anzanga ma brada nonse makamaka amene mwachoka ku Likuni mwamodzirana sukulu komanso masisere athu atsogola khristu enu ake komanso magulu amayi ndi abambo nonse ndizomwe kwambiri chifukwa cha kudzipereka kwanu komanso kukhala limodzi pa zovuta zimenezi sitiliwalanso a nyumba zautsamawu kulunkha television amene mwachita choteka kuti mwambowu uoneke makamaka kutali kuti kumene kuli abale a brada athu athe kutsata mwambo umenewu chimodzi kuti iyo ali nafe zomwe kwambiri ndi atulankhane na onse nonse zomwe kwambiri pa ntchito yaikulu imene mwagwira kuti tilibe mʼbale wathuyu ambuye akudalitse nonse ndipo muyende bwino pobwerera zomwe kwambiri
pamene pa ndipo pamapeto pa mwambo wathu pamene timaperekeza mʼbale wathu brother Jean Flora Toro chilole mdipiti wa ansembe a brada sisteri kuti ndi umene uyambe kutuluka malo ano ena konse tibwera pambuyo pawo tikumbutse ansembe a sisteri a brada kuti tibwerere ku nyumba ya ansembe konkuno olelozale Likuni Parish tilandire madzi akwaya kothandiza misa owerenga achipembedzo uhulu ya parishi oyimirira tsogolera leite kanso ku maofesi a parishi omweyo sikomo kwambiri akwaya nyimbo
hey. kuchipa mawo kwenye ya tomato ena aiwarashi kwa maichi na mena kujizi ndigira abwele kutia zenge
Thank you very much for having accompanied us and for those who are watching us from different areas of the world. And now we have come to the conclusion of the ceremony where we were bidding farewell to Brother Jean Florent Toro from Burkina Faso, who passed on the 6th of January, on the 6th of February 2023. And now, as we conclude, we'd like to have a few words from Father Kosi, who Janatu Kosi, who is one from Burkina Faso as well. A word to the family, especially in a language that they can understand. Thank you.
Oui, bien chers frères et sœurs, nous venons de finir la cérémonie d'enterrement du frère Florent, Jean-Florent Toro. Incidentellement, il a perdu sa vie. Nous ne l'avons pas perdu. Nous croyons à la résurrection. Et la cérémonie s'est très bien passée en la présence de notre archevêque Georges Tambala. Cela a démontré la communion, la famille que nous constituons ici comme Église. Et malgré le fait que les parents n'y étaient pas présents, mais nous avons senti la communion entre nous et les parents au Burkina Faso. Cela a été une très bonne célébration. Et nous sommes à la fin actuellement au cimetière de Likouni, où tant de prêtres ont été enterrés. Le frère Jean-Florent vient de les rejoindre. Il n'est pas enterré en terre étrangère, comme l'a dit l'archevêque. Il est enterré en famille ici. Nous espérons bientôt que les parents trouveront une occasion pour venir voir là où repose leur fils. Dieu nous a donné frère Florent, il nous l'a encore retiré. Que son nom soit glorifié. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi et commenté sur la télévision Lunta. Lunta qui veut dire la sagesse ici au Malawi. Merci à vous tous.
Merci, merci, Father Kosi. Thank you very much, all of you, for being with us during this ceremony. And as we close, let us continue to pray for the soul of brother to rest in peace. Our condolences to the family.